Let me show you an income. Basi kama mtaka tutuangane, nimesema ndio wacha tuone sana. But don't assure you are going nowhere. Where will you make me? Rose, give me that check. Those documents. Nimekutoa from nowhere. I was sharpening knife ya kunidunga mimi mwenyewe.